Ndị ihe ụwa unu bụ ezumezu ka unu gbakọta aka ka unu bịa lie enyi unu liche nri ka unu meghere ozu mere iwe ọma obu n'obu chụọlịa ndị ilo aisi unu n'ubi na eke o nyenu n'oyi nyenu n'agwa nyenu na nkwụ aisi ndị nọ n'aka n'ili enyi ndị nọ n'aka ekpe lie ndị nọ n'iru lie enyi ndị nọ n'azụ lie nọ anyị si ụlọ mma ghara ala omenihi ghara ihe anyị si nọ ya bụ oke ọkụkọ ọ na-enye unu ka unu mee nye oke unu bụ ọra mmụọ anyị bụ na ụchụta ka unu ga-eri unu weta na nnekwu onye unu na nnekwu na-eweta n'oke onye unu n'oke onye weta ego ọkụ onye unu ọkụ ọ bụla ego ewu ka unu weta onye unu ewu ọ bụla ego ebuna onye unu ebuna mụ na-eweta ego eri onye unu eri ewee sị na a na-adọwa ndị ilo agba ka ndị ọbụla sị na o nwere kara dụ ndụ owu ka ya wee si na chibekwe ka ibe ọ na-arịọ chukwu bịa na mmezu anyị sị na a na-adọwa agba na anọkala agba ike agwụ ọnụ anyị sị na-enye unu ya emie isi anyị na-enye unu nnekwu ọ nnekwu unu ga-eme ya wee si na chibekwe ya emie nnekwu n'akala ụwa mee ya n'ije ụwa chụọla ndị ilo anyị si a na-adọwa ndị ilo ya agba ndị si na o nwere ka radụ ndụ gị ka ọ bịa na mmezu ibe ọma ya bụ si na chibekwe naya anyị si na arawa ala agba na anọkala agba ike agwụ ọnụ anyị si na na-enye unu anyị si ụkwụ na iji ya ya bụ si na chibekwe na unu ya emie nnekwu mee ya oke ime aghara emie Iyara na eyinye. I see no all at your TV body. You say? All at your TV body. You say? Name me. Only a case, more at your TV body. Oh, who is here? You can. You say? Who is here? Who is here? Okay, Luviaka. You were more now, you're tripping and teacher. I should have done a mess. We're near Colonia, which near my neighbor. Near Monchopuno, Gianni Chapuno, you are born at Batani. You know, I did my uncle. Oh, you were young, my uncle. I did your bonus and I cheat, okay? I did your cheap. I do what you was my cheap, okay? And got your cheap. That's all I need, that's all I need. I'll be at you. I soon know one day, girl. One to know you. One on our. One on our. I'm not going to go there.
You see?